Before I make a video, we mu asem no. Mufantagi eye director. Awo ye friend Afia amwakwa. A owo ohia ma adwen. Shaman district en wo. Anafen su MP awo ho ye friend lawyer abeka. Mufantagi ono so emame na DC so ho ye friend Joseph Amoa. Mufantagi omo emame. Oma ma adwuma no aye din de ama aban. Tanko fo mi nsin sa na meka no. Because of video na me hunu no. Minim se was na naru dan kwa kufwado. Ono wani ni team ene ba uhiya ma ajene ho. Ebe si school dan edi man kwa daani dia. Eni ene was na naru nso okudo na ebo oto. Na okwa ene ntem. Na sina naru nso wetu huwa na monso dia. Eni ena ye nye ye. Mamu ma edini anase enye bibiti se. Because se school ni di di uhiya ema ajene ntino. Ne wase kwa ufuo mohono omu foswa no mudi hiya. Eni kwa ase saane wase ebano ho. Minye so se saane tie. Nemu maybe kuroni din ene tesa na mepaache wo e video ya wuhu e wo screen yi sui e ya adia esi e wo hia ma adwene ensuo totọ e wo ho na baabi a papa ni gina na opian suo no e ye baabi a teacherfo headmasters ni adia de tete a omo e kire nkwada ade apata ene abọ na omo gu ase ne ensuo ni toye no e na ya re ho me boys ne ko ho a na omo e kwa kwa ye omo ni omo bi e wo hia ma adwene ho na omo ko pii ho. Na omko pie ho na ya rehosem utimi se ya rehosem madam fo ho ani age se omo school mu e kira de ensu nso toye a eye enkoda ne book school ani ade ade o ma twa exams ni nyina afo se chom because ensu na to amati mawura staff common room wey ani efe ne staff common room no ndi na me se montage eye shaman district ho director ho a efe ne fia amwa koa ana afi nso mp a ho a efe no eye lawyer abeka ana DC Joseph Amoa Emame tanko fo ya mabo mudin eye nimdefo a omako suku edi okiri a omunim de enti na ban di position a she omunsa na se motnim de na se motikuru so emma eye teacher fo timit na pata ase mensu to emma se suku fo books any exams o matrotra na eyade a eha adwene ebia na moni enyam ba video iso ebia na munim ade a ekoso enti na mse yemfan tagi mo no na muntimi mra bonten emmechira de kronti a teachers any headmasters eti eye apata ase ene tro exams enkora books ni nyina fo teachers ni nyina ho fo se twom enya asem ketwa me cameraman na okopi ho no so na onukwa de wose ekwa na ba bia na duma kodu dia no woden abusuafo mo men tie nsem wa na teachers no e ka e wo video ni
yes ma aye endema
The school of Abatras.
Ade kwanti aya na mpɛ sɛ ɛbɛyɛ MPP ɛne NDC ne sɛ sɛ nana dan kwa kofoa do ma ne nkɔfoɔ kɔyɛ a ɛnyɛ MPP fo sika na ɔde ayɛ ɛyɛ ɔman ne sika na ɔde akwa kɔyɛ sɛ NDC fo yɛ a ɛnyɛ NDC fo sika ɛyɛ ɔman ne sika na ɔmo de ayɛ ntia na mpɛ sɛ ɛbɛyɛ MPP ne NDC ɛwɔ sɛ position ne ɛde ama wo a ɛwɔ sɛ wo yɛ wɔ adwuma no ɛno na ɛwɔ sɛ wo yɛ nipa ne yɛ na sɛ mfini botom a meme kɔyɛ ade a aban bia nso ɔmasene me na me botom sika na me de kwa akoye na etiefo mu wa na de koye nti eno sa no ye ntimi nka se eye MPP na ndi se na aban bi dia da bi ya na aboa ye ho besa aban koye sa die we firi ho a enye aban ne na ye na emmom no eye oman ne sika na odi bi akwa akoso bo sa problem bo ye pa cho eye niwusem ni kwa se nka madam fo no ko mo sresre me nima de kunti eye omuda omo sre wo sa asem we ye dangerous issue ne ka ho asem wa se suku dan si ho na madam fo ti apatas ne nsu ato amati mawura eye rubber nim ase books asem ho mo ho afo se twom na mo ye video sre me nti ase de kunti amo sre enti eye director efe na fu amo akwa mp awo efe lawyer beka dc efe ni joseph amoa a omo wo eye shaman district ohia ma adwene jhs me pa cho edie na mo kan fa sa asem we ho ohia e ma adwene jhs shaman district ma mo mfa le se school ni din e di ohia ma adwene enu nti e wo se school fo no chinchina e wo so mu di hia da bi ye mfa edin na da eye kuro so nton chen ni ye nkasa se gana fo ti me man fo nipa ye nwini se nipa ni musa question wo ha se edie na asie a teacher fo ti apatase e mensu otimi to ewura mu sen kwada books ni ade ankwada aseda atwro exams a ye dia bre teachers no ensu otimi to sen ni nyina e dia classroom ni e dia eye ye friend sen staff common room so no no ohia ma adwene jhs asem a asi e wo ho ene dey no no awre ho sem serious issue pa enti shaman district for shaman fo a mo hweme mon contact mon painfo omo wo eye ohia ma adwene ho na mo ni omo nsusu hu ni nkomo emuso omo questions maye adan ti na teachers yi ti apata yase na nsu otimi wura mu say books say teachers yi ho wa bra teachers nsu ay ready so mo kire nkoda ade na nsu ba bi omo wo no ano odin abusiafo share program we na mo fan tag eye kurofo no ti se ohia ma adwene empainfo ne nkofo omo firi say kuro so baby ohia ma adwene eye enkofo ni bi wo bia wa brochi ma baby bia no mfa target tiger no mkan chom se kuro no baby afedi akodu ni ohia ma adwene jhs a e wo shaman district a director afia eye amoakoa mp lawyer abeka na dc joseph amoa omo eni mpainfo a se kuro yi o metima ye sadi we fro adenti na afedi akase e yade e ha adwene e wo se e ka ho asem na ban enso e mankofo no ekọ no mko ye se de se na dey we dey anywu eni kwa se si wo
dem dem ma
Hey,
Obreni, he is Sama. Huh? Madam, so what
should I go?
The school of Abatras.
Hey, Obreni, he is Sama.
Madam, so what should I go? The school of Abatras.
I did the warrior. I did the warrior. I did the warrior. I did the warrior.